Hello guys, I'm back with another video. If you're new, please don't forget to subscribe to Chef the Soul TV News. Don't forget to like this video. If you have anything to say, please do comment on the section down below. So before to learn, kuno double sinda kakhulu kanti makholo alaphayana ke amaNazaretha. Sikhuluma la ngesimo ekuthiwa ke sibe imuncu laphana ke ethempelini lamaNazaretha embelebeleni ke elizinze khona lapha ehostela kwaMashu emva kokuhlaselwa ke kwabefundisi abebememezela ukuthi ke kunomshumayeli ke ozobuya ebuyela ke sikhulu lomshumayeli ubexoshiwe. So isolezo liye lathola ke ngomthombo walo laphana ke khona ngaphakathi ke ethempelini imbelebeleni ukuthi ke abefundisi basebuhleni baphume ngesamagundane laphana ke behlaselo amakholwa ke ngempela sonto emva ke nje kokwenza ke isimemezelo ke esokubuyela ke kukamshumayeli ke umakhelwane Shandu ke esikhundleni. Kuthiwa ke ngendlela ke ubuye kumuncu ngayo kuze kwalokhu kwakwazwa ke namathayi ke ezimoto laphana ke noma ke emoto yomunye ke wabaholi ke obekwenza ke isimo ke sibe ngaphezu kwale ndlela ke ebekubukeka ukuthi ke singakwazi ukugcina sinqandeka siyiyona. Laphana ke kuthiwa ke abaholi obekwenza ke isimemezelo namaNazaretha ke amanye ke avuke umbhejazane ke emva kokuthi ke athole zona lezi ndaba ke shuthi abakwazanga ukuzamukela ngendlela ke abazizwe ngayo. Kuthiwa ke njengoba ke kuza ke isabatha akwaziwa ukuthi ke isimo ke sizoba njani njengoba ke kubhekwe kubhekene ke ngeziqu zamehlo laphana ke kulona leli thempeli. Ukuqhubeka nje lolu daba ngamafuphi laphana ke umthombo ke uye wachaza ngempela imbangela okuyiyona ke eyenze ukuthi ke amakholwa agcine exabana naye noma ke egcine exabana kahle ke nalaba ke abangabaholi akade sebeqokiwe. Kuthiwa ke kukhona ke abahambisana nokubuyiswa ke kukamshumayeli laphana ke okuyiyona ke lo udlame ke olusukayo ngenxa yakhe ogama lakhe ke laphana ke ngumakhelwane Shandu nabangafuni-ke abanye ke ukuthi abuyiswe. Kuthiwa ke inkinga ke ukuthi umshumayeli ke uShandu ke wamiswa ke ebandleni ngo-2022 nomkhokheli ke uMamkhize. Icala labo ke kwaba ukusolwa ke ngokuthi ke bakhuluma kabi ngomholi ke uNyanzi lwezulu. Ngesikhathi ke sekuthathwe ke isinqumo sokuthi ke bamiswe kwamenyezelwa khona lapha ebandleni nabo ke bebengasabonakali kahle ke futhi khona lapha ebandleni. Kuthiwa ke kugcine gcotshwa ke abanye ke abazoba ke ngabaholi khona embelebeleni laphana ke kulona ithempeli leli lakhona lapha eThekwini elizinze khona laphana ke emahostela. Baqale ke ukubonakala ke kulo kuwo lo nyaka ke beza ke esontweni amaNazaretha ke anganeliseka ke ngokubonakala kwabo nje kuphela. Okufike ke kodwa ke kwabhebhethekisa isimo kuthiwa ke kube isimemezelo sokuthi ke babuyiselwe ke ezikhundleni zabo kulapho ke kusuke khona ke umsindo kusho wona ke lo mthombo. Bona ukuqhuba kwawo lo mthombo uthena ke ngesikhathi ke bechithwa kunzweni ngo-2022 kwaba ke nesigungu-ke esiphezulu laphana-ke esasihlalele-ke udaba lwabo esasihlanganisa nje inkosi yamaqadi umqoqi ngcobo inkosi ye yakwazwane nenkosi-ke yakhona laphana-ke yasemthandeni ugumede laphana-ke uthe nezincomo-ke zayiswa-ke yiwona-ke lamakhosi-ke kumholi-ke uNyazi lwezulu abuyisa-ke impendulo ethi-ke luthathe isinqumo sokuthi-ke mamamiswe khona laphana-ke esontweni. Uthe-ke okucasule amakholwa kakhulu ukuthi-ke akuzange-ke kubonakale-ke neyodwa-ke kulamakhosi-ke efakazela-ke inkulumo eshiwo-ke ngabagcotshwa ukuthi-ke uNyazi lwezulu selibavumela ukuthi-ke babuyele-ke esontweni nokuthi-ke babuyiselwe-ke ezikhundleni zabo. Yikho-ke lokho okususe kakhulukazi-ke umsindo kuyona leli thempeli. Okhulumela-ke laphana uNyazi lwezulu-ke umnumzane Thokozane Mncwabe uthe-ke luyamethusa kakhulu lolu daba ngoba-ke yena ubengalwazi. Singenza ukuthi ngiyofisa ukuthi-ke uphawule ngalolu daba. If you have anything to say la kwi-comment section, don't forget to subscribe to this channel and also like this video. Dankwa.